Talamis, go for a walk. Tele tau Talamis, too much talk. Alofa ya te oe means I love you. Take it easy, fai fai le mo. Teine aulele means pretty girl. Ta'a milo milo means around and around. Whisper to me means musu musu mai. Oia we means my oh my. E o mali e o ave le malo. Ele fai e so uloto ai tu ulo fina ngalo. Go for a ride, ti e ti e ta'a vale. Stay at home means no foi le vale. Ayo se tupe means no more money, much trouble. Tele fa a lave lave. E o mali e o ave ile malo. Ele fa e so uloto ai tu ulo fina ngalo. Sa vali vali means go for a walk. Tele tau tala means too much talk. Alofa ya te oe means I love you. Take it easy, fai fai le mo. Teine alele means pretty girl. Ta'a milo milo means around and around. Whisper to me means musu musu mai. Oia we means my oh my. E o mali e o ave ile malo. Fai e so uloto ai tu ulo fina ngalo. Ele fai e so uloto ai tu ulo fina ngalo.